E whitu ngā kaiako o Te Kura Taumata o Panguru I te tai tokerau. Kātahi anō ka whakawhiwhia ki a rātou tohu pairua mō te mātauranga moroki. E tūmanako hia ana mā wēnei pūkena hoi a hei ai rātou te hanga taputapu, rauemi hoki hei whakaako I te hangarau, kia rānea ki ai ngā pūmanawa o Panguru. Anei a tūmamau harawira.
Nau mai haramai, I runga I te Māori me te mana me te tapu.
Ko te hiku roa o te ika Māui, ko takahia, hei pāinga mō ngā tamariki mokopuna.
Koina te take I patua mātou I tēnei huarahi, mō te mātou nei iwi o te raroa, me te mātou nei kāinga o Panguru, ara o Hokianga.
We're just so glad we did this together, our colleagues, our kura, with our tumaki whāmana.
Ko te āheinga ki te tū ngātahi me ngā tamariki o inei rā he taonga, ke pai ai te whakahanga I ngā pūkenga hangarau ki te ao enoho nei rātou.
TikTok is a new world now for our tamariki, so merging that world with our traditional practices and making it work for them in an assessment, NCEA, NZQA purpose.
You think about a teacher who they may not have studied for 30 odd years, and yet the children that were coming through were digital natives, and so they were recognising actually we need to upskill ourselves.
Ko ngā tauira tohu pairua I te mātauranga o te wā, e ahi ana te tuku hoki wā rātou tuhinga katoa I te reo Māori.
E kaha me ana ki ngā tamariki me kōrero Māori ngā wā katoa, ki ngā wāhi katoa, kia reo Māori, kia whakairohi ato arero ki te reo, nō reira, tai ki ngā whare wānanga me pērā hoki tonu.
Katoa ki nā te Māori.
E hānea nea mai ai te noho a te tamaiti Māori, ki tōna o Māori, ki tōna hangarau anō hoki. Tūmamau harawira, te ao Mārama.